Abizuma, stilo bizuma, abizuma, kumza bizuma, bizuma, stilo bizuma, abizuma, kumza bizuma, abizuma, stilo bizuma, abizuma, kumza bizuma, bizuma, stilo bizuma, abizuma, kumza bizuma. Ubani wazobona ukuthi thina besijaye basibududula sasa. Usilo umntanagama, imntanagama, ayo bizuma. Kumanzi phansi, hayi kufuneka stretcher, ambulance ne trip, karakar, kerwan pambi, abizuma. Engithi nami ngifuna ufana njengozuma, sibadlise ngifushe ngifane njengoreece. Reece Madlisa, ngithule kahle ngijabe kahle njengozuma. Engithi nami ngifuna amakhanda amabili, nami ngifuna uflyer ngiye overseas. Ngibajabise ngibasagise njengoreece. Reece Madlisa, asekunje nasekunjani.
Ebathi sigcwele ngamaroto. Dwelling on my rod. So always about tissue. I used to sing issues with Reece Madlisa. I am Kazagel on my rod. We are Mazuzu, whom shallow is about Tindo Telamaka. That my bill is okay, really sick. Kush. I am Kazagel on my rod.
Ubani wazobona ukuthi thina besijaye basibududula sasa. Usilo umntanagama, imntanagama, ayo bizuma. Kumanzi phansi, hayi kufuneka stretcher, ambulance ne trip, karakar, kerwan pambi. Engithi nami ngifuna ufana njengozuma, sibadlise ngifushe ngifane njengoreece. Reece Madlisa, ngithule kahle ngijabe kahle njengozuma. Engithi nami ngifuna amakhanda amabili, nami ngifuna uflyer ngiye overseas. Ngibajabise ngibasagise njengoreece. Reece Madlisa,
ayangichazake lamaroto. Uya Mazuzu, umsholozi bathindotela makha. Ndaba mabili uzokugibela isikhushu. I am Kazagel on my rod. We are Mazuzu, whom shall lose your attendant in a maca. That my bill is on giveling.